Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure mwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho inomboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe, turatohoza amaze tukabashikiriza idonido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho abarundi batari bake bavuga ko igihe kigeze kugira ngo ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye busezererwe. Turabigaruka ko mu idonido y'amakuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu bihangange bikomeye cyane muri CNDD-FDD, aho amakuru adushikira avuga ko umushiranganji wa mbere ndetse na perezida Evariste Ndayishimiye bariko baranyinyurana ku rugero rukomeye cyane, hakaba hari ingorane zikomeye cyane mu bajenerali bakomeye badakunda ndetse badashaka ko perezida Evariste Ndayishimiye agumya kurongora igihugu cy'u Burundi, mu gihe bamwagiriza amakosa menshi cyane harimwo no gusambura umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD abanje kwirukana ndetse no gupfunga bimwe mu bihangange bikomeye cyane byakoreye umugambwe ndetse n'igihugu muri rusange. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido y'amakuru. Turanababwira amakuru ajyanye n'inyuruzwa ririko riribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho abarundi mu mihingo yose y'igihugu bariko baranyuruzwa bikozwe n'iperereza ry'u Burundi, ntibasubire kuboneka amakuru adushikira akavuga ko bahita bicwa. Byose nyine mugiye kubikurikira mu idonido y'amakuru. Zatebye rero amakuru yacu tatangurire muri komine Gihanga. Inyuruzwa rya Miransi Ndayizeye kunyuruza abantu bakajanwa mu bibanza bitazwi birabandanya atacamira, nkuko rwaheruka kubishira ahabona komine Gihanga mu ntara Bubanza iri mu makomine ibyo kunyuruza abantu byimonogojemwo muri uyu mwaka wa 2024. Hano tugira tubasangize biherutse gushikira umukuru w'umutumba wakagwema ya mbere Miransi Ndayizeye kwa 9 ukwezi kw'9 2024. Umukuru w'umutumba akundwa cyane n'abanyagihugu atwara ariko arankwa n'umugambwe. Miransi Ndayizeye ni umugabo w'imyaka 36 arubatse akaba n'umubyeyi w'abana babiri. Ava ku mutumba wa Kagwema ya mbere muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza yari umurimyi. Mu bijanye na politiki Miransi Ndayizeye ni umunywanyi wa CNDD-FDD, ariko abo atwara bakavuga ko atashira imbere iby'umugambwe. Yari afise umwete mu by'ishengero, yasangiza akaba n'umukuru wa korari mu ishengero rya ngaho mu Kagwema. Miransi Ndayizeye yariko arakwiza imyaka 2 arongoye umutumba wa Kagwema ya mbere. Mu matora ya 2020 yari yitoje aba uwa kabiri. Mu nyuma yahavuye asubirira umukuru w'umutumba yakuwe yagirizwa amakosa. Abanyagihugu bo muri Kagwema ya mbere bavuga ko bakunda cyane indongozi yabo Miransi Ndayizeye. Bavuga ko ari umuntu yitwarira bose adacaguye imigambwe canke ubwoko. Umunyagihugu wo mu Kagwema yatwandikiye ati: "Miransi ntwamukundira ko yari inkerebutsi kandi akazirana n'akarenganyo. Iwe icera kirera. Icirabura naco cirirabura." Naho yari muri CNFD, Miransi Ndayizeye yagize ingorane akija mu mabanga yo kurongora umutumba wa Kagwema ya mbere. Umukuru w'imbonerakure muri komine Gihanga Olivier Nahimana yoba yari yifuza ko ico kibanza kijamwo murumuna wiwe, ariko nawe yagira agatatu ku mutumba. Abava mu Kagwema bavuga ko Miransi yatewe ubwoba ngo areke kuja mu burongozi bw'umutumba aranana. Amaze kuja mu mabanga naho bamwe bamwagirije ko abesha atari umunywanyi wa CNDD-FDD kubera atakunda kwambara umwambaro w'umugambwe, ntanabonekeye mu nama z'umugambwe. Ariko aravuye aragondozwa arambara umwambaro n'inama akazitaba. Ikindi abanyamugambwe bari bamuhora nuko habonetse imfashanyo z'amashyirahamwe Merance yaziha abanyagihugu bose co kimwe atatandukanya abanyagumyabanga n'abatari bo. Merance ndayizeye yahora yama ariko aratumwa ko ku ngoro y'umugambwe gusumba ngo byanashika mu kwezi agasanga ahamagawe nka gatatu. Ahose bivugwa ko yatumwa ko na Olivier Nahimana wa mukuru w'imbonerakure akaguma amusaba guheba uburongozi bw'umutumba. Merance ndayizeye yari yagirizwa ko azotuma CFD itsindwa mu matora ku mutumba wa Kagwema ya mbere. Inyiruzwa ya Merance ndayizeye mu gitondo cyo kuwa mbere uheze ku igenekerezo ry'icyenda ukwezi kw'icyenda 2024, Merance ndayizeye yagiye gutanga raporo ku ikomini. Nyuma yitabye inama y'umutekano ahejeje inama niho yahamagarwa n'umuntu yakoresheje telefoni 69 07 15 64. Dusubiremo 69 07 15 64, yamusaba ko bohura akagira ibyo amusinyira. Bavuganye ko bahurira ku ibarabara RN5 aho rihurira n'irya 5 rya Gihanga. Merance ndayizeye afata ipikipiki aja guhura n'uwo muntu. Agishika muri ca kibanza, Merance yahuriye n'abagabo babiri muri communite Toyota Hilux Double Cabine yera ifise ibyo bitabona. Bamutegeka kwinjira muri ya modoka aranga. Mu modoka haca hasohoka abagabo bamwinjiza ku ngufu. Muri abo bamwinjije havugwamwo urugabo runini bakeka ko yoba ari umukozi iperereza avuka muri village ya kabiri bita Lambert. Ubundi wamenyekanye mu bamufashe n'uwitwa Nestor Munezero batazira mbiki, nawe nyine azwi nk'inderesi iperereza. Yaheruka kuvugwa mu inyuruzwa rya Guillaume Gahungu kwa 17 ukwezi kwa 4 2024. Abanyagihugu bo mu Kagwema bavuga ko hari haciye iminsi uyu Lambert aje kurondera kwa Merance ndayizeye aye urupapuro rw'itongo, ariko rwo barware uruyeri rwo kugira amenye neza Merance ndayizeye. N'uyu mbike aravugwa ko yari agize igihe aza araza kuraba Merance ndayizeye kugira amumenye neza. Abanyagihugu bavuga ko Merance ndayizeye yari yahaswe kunyuruzwa ku igerekerezo ya 6 ukwezi kw'icyenda 2024, aho yari mu biro by'umutumba ariko abari kumunyuruza baratenya kubikora. Abanyagihugu babona abaryango ba Merance ndayizeye barituye abategetsi batandukanye, bamwe bakababwira ko bariko baramurondera, abandi bakihagurukira ataco babishuye. Barituye musitanteri wa komine Gihanga ntaco abishuye. Hari n'abavuga ko abafashe Merance ndayizeye babanje guca kwa musitanteri wa Gihanga. Ibyo byaravuzwe no mu ifatwa rya Guillaume Gahungu. Mbere bamwe bavuga ko ata muntu anyuruzwa Igihanga musitanteri atabizi. Bamwe mu bituye abakozi iperereza mu ntara y'Ububanza bavuga ko bishuwe ko abari ko baranyuruza abantu muri komine Gihanga ari abo mu iperereza ry'umugambwe CNDD FTD. Iryo perereza ryoba rifise amazu ripfundigiramwo abantu abo rishatse rikabica. Imodoka arwaye Merance ndayizeye iravugwa ko ariyo nyine yari yanyuruje David Bamporiki kwa 22 kwezi kwa 2 2024. Icyo gihe haravuzwe cyane Olivier Nahimana ko ari we yabikoze. Ninde agiye gutabara abanyagihugu b'Igihanga kano karanda kabi? Umenya ibyashikiye Merance ndayizeye yo kwandikira ndondeza ku kamenyetso ko guteranya 32 46 51 95 kugira ngo hamenyekane ibyo ari byo ndetse n'ibyamushikiye. Uwomenye ukoresha telefoni 69 07 15 64 yodufasha kumenya neza ibiriko biraba ndetse n'uwaba wanyuruje inzira akarengane, dore ko mu Burundi akarenganyo ariko kari gushirwa imbere n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Nkurunziza yuguruye ibitaro kiri Hospital kwa 23 ukwezi kwa gatatu 2015. Hano ku ifoto turabona Onesme Nduwimana yari arongoye ishyirahamwe Sokabu, rimwe mu mashyirahamwe ya leta yashize umutahe muri kiri Hospital. Perezida Nkurunziza Sabine Ntakarutimana yari amushiranganje w'amagara y'abantu. Muganga Christophe Sahabu yatanguje ibyo bitaro. Uwo wari umunsi umunezero, abari ngaho bose barashimiye muganga Christophe Sahabu yafatwa nk'akarorero mu gutanguza ibitaro byo ku rwego mpuzamakungu. Christophe Sahabu yari yize mu Busuwisi ibijyanye no kuvura amaso, maze agaruka mu Burundi mu gihe abahinga nkawe benshi bashima kwigumira hanze bagahembwa neza. Yongera arondera abagenzi b'Abasuwisi bazana umutahe, yongera abyumvisha amwe mu mashyirahamwe ya leta, maze bubaka ibitaro biciye imiliyaridi 28 z'amarundi yo muri 2015. Muganga Christophe Sahabu amaze imyaka 2 n'igice mu munyororo niyamaze. Ubutegetsi bufise intumbero yo kumunyaga ibitaro kiri Hospital. Nta mabi atabonye muri iryo pfungo. Muri ino ndwi ho ibara ryaraguye. Kuwa kabiri uheze ku igenekerezo rya 10 ukwezi kw'icyenda 2024, Christophe Sahabu yaritabye sentare nkuru ya muha yazinduwe mu gitondo cya kare, amanukanwa n'iperereza avuye mu Ruyigi. Ageze imbere y'abacamanza byaranse ko aburana yafashwe adahwa, agira ibizunguzungu hanyuma yikubita hasi. Inyamasaha abamuburanira basaba ko ajanwa kwa muganga. Muganga Sahabu yahavuye ajanwa mu bitaro Royal Caled by'i Bujumbura, naho nyine nta gahengwe yahoronkeye. Ejo haheze ku igenekerezo rya 12 ukwezi kw'icyenda 2024, abakozi iperereza bamusanze mu bitaro barandura amaserume yari amuriko, baba baramuduganye mu Ruyigi. Abaganga basigaye bajumarariwe bibaza ibyo ari byo. Iyo muganga Christophe Sahabu yigumira i Buraya ntaba ari muri bino byago. Iyo aza mu Burundi agasaba akazi nk'abandi, akirinda umugambi uhambaye kubaka ibitaro by'akarorero kiri Hospital, ubu aba ari mubiwe. Icaciwe cabaye ico kwiyumvira ineza y'u Burundi. Yaje azanye umugambi wo kuvuzura neza abandi, none nawe ntafise uburenganzira bwo kwivuza. Mbega burya ngo dufise vision 2024-2026, mbega burya ngo dukeneye iki kugira ngo Uburundi bwacu butere imbere? Ibi byose ni akarorero keza kerekana ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buhari ataco bumaze, atanico buzageza ku banyagihugu. Mbega burya ngo dukeneye ko abari mu mahanga bazana imitahe. Perezida Nkurunziza yavuga ko Christophe Sahabu ari we karorero abandi bose bafatirako. None aka kanya amakuru adushikira nuko ibi byose ariko arabikorerwa kubera umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, aho ari gushaka gushira imitahe itari mikeya muri ibyo bitaro, akaba ari we byegukira, akaba ariyo mpamvu ari kuburabuza muganga Christophe Sahabu kugira ngo yegukane ibyo bitaro by'akarorero mu karere. Amakuru yacu tabandanize manda, aho indongozi zabujijwe yugururwa y'ingoro y'umugambwe Frodebu ica irasiturwa inyuma y'iminsi 3. Iyo nyubako yasituwe yari ku mutumba wa Butembe muri zone Butanuka, ni muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza, uburengero bw'u Burundi. Indongozi za Frodebu zagiriza imanira kure kuba arizo zakoze ibyo bikorwa bibishe. Ibyo byabaye mu ijoro ry'uwa 9 Nyakanga. Abantu bataramenyekana barasituye ingoro yari isizwe amabara y'umugambwe Frodebu, ariko indongozi z'umugambwe muri iyo ntara zikeka imanira kure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD kuba aribo bakoze iryo bara. Imanira kure kuri uyu mutumba ntizihanganira na buke buke uwundi mugambwe wo kwibonekeza, niko byashikirijwe na Ferdinand Sindayigaya imbere yo kwibutsa ko ari ingoro ya kabiri y'uwo mugambwe isituwe mu kiringo kidashika ukwezi mu ntara ya Bubanza. Ferdinand Sindayigaya afise amakenga ko kubw'uko kuntu hasiturwa ingoro z'umugambwe abafise amazu bashobora kwanka gutanga amazu yabo ku migambwe itavuga rumwe n'iri ku butegetsi ku gutinya ko bohomba basaba abajejwe intwaro guhagarika uko kutihanganiranira mu gihe hegereje amatora intwaro yategerezwa guseruka kugira ngo itorere umuti burundu w'ico kibazo niko yashikirije iyo nyubakwa yasituwe yategerezwa kwinjirirwa kwa karindwi nyakanga guheze ariko mu ntwaro ibubanza bari babujije iyugururwa ry'igoro bagasigura ko hashobora guhungabana rusansuma iriko iraba ibyo abaserukira uwo mugambwe watangijwe n'umuhutu wa mbere yatorewe kuba umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye bari bemeye bakavuga ko rwose ibi bintu biriko biraba biteye ubwoba kandi bibabaje ibi byose biraza byerekana ko mu Burundi ibintu byamaze gukomera kandi ko byamaze gufata umurindi ukomeye cyane akaba ariho benshi mu Burundi bavuga ko bari bakwiye guhaguruka bakarwanya iyi ntwaro ya CNDD FTD ingendo yo kukumirana iyi ntwaro ya CNDD niyo izingamitse u Burundi gushika aho bugeze mu kaga nkako burimo uno munsi akaba ariho benshi bahera bavuga ko ubutegetsi ntacu bushobora gufasha abarundi tuve kuri iyo nkuru amakuru yacu tabananize ku nkuru iri kuvugwa mu mutekano aho ibintu bimeze nabi cyane kandi ibintu bikaba bikomeye cyane hagati y'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushiranganje wa mbere Gervais Nirakobuca amakuru ariko aradushikira aremeza ko ibara rishobora kugwa umwanya wari wose kuko Nirakobuca afatikanije n'ibindi bihangange bikomeye cyane birimo n'abajenerali bahambaye cyane bavuga ko bagomba kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye vuba kandi na bwangu kuko babona neza ko atokongera kubatwarana ikindi kiringo mu gihe adakorera umugambwe ahubwo ariko arinunda ko ibyinshi bidafise icyo bimariye igihugu ahubwo byo gusambura igihugu aya ni amakuru turi buze kugaruka ko makuru yacu hanyuma wece ubusabwa nta kindi nibukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo ibihe byiza nibyo ndabipfurije.